Hi Monkey fans, thank you for visit my video. I wish you good luck, good health and successful life. God's bless.
Thank you. Romanya, 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 Roman